FANS Wethu TV. It's the Net Bank Cup, Crystal Lake 0, Orlando Pirates 6. I'm joined by Fan Mabareka Maobani. Uphuma kuphi?
Ikechambazo mfethu ngiphuma empangeni.
Uzizwa kanjani ngewini yangamhlanje?
Yebo, namhlanje happy ngoba kade sina 10 goals. Lo 5 omunye sibekele iChiefs. Safaka sase sifaka lawo. Sawabeka lawo ngoba sinabantu bethu. Sinabantu bethu.
Usave enya 5 goals for your team.
Njengoba ubona nje sibebe silokiswa suswe phosela emaceleni. Besingafuni bathuke, asifuni bathuke.
iChiefs
bazobaleka.
Bazobaleka.
Yeah.
So ukhona amagolo abantile
reserviewe.
For Chiefs.
Yes. Upula balomhlanje bekumele ashaye 3.
Yeah.
Samtshela sathi geja man.
Yeah man.
Maswa ngayi ugeje ngakho.
Ugeja mani
nayo. It's intentional.
Yeah.
He plot. Ngoba bazovele bathuka.
Bazobaleka.
Ngoba basentswana ngithi bayathuka njengamanje labantu. So manje sifuna esemthola between the Sundowns and the Chiefs.
Yes,
banike nje u5.
Abasethwane yabo bani labo?
Bayazazi.
Abobana basethwane.
Bana, yilabo esman. Yilabo abafuna unonke sabanika uThom.
Ngisela uThom not uLodge.
Yeah, bona bafune lonke sabanika uThom.
Ngibona ngamashwa kubani?
Yes.